Hayi na mamkelana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Namhla hi tivisana ku tirhisana kun'we ka Prince Rangani na Comrade Mfundisi. Ni mu khomelanyana short clip ni ta mi vekela yona veri album yi ta humi 31 October as you can see there. Loko ku ri mi nga zami subscribe ni ta kumela mi teka subscribe. Thank you.
Show it.